ithi iBhayibheli uJohane ke ukhishwa amehlo. Lithi iBhayibheli mawufunda uChapter 1 lize lithi umusisi ofunda lencwadi agcine la mazwi alesi siprofeta. Bona izulu livulekile. Wabona ohleli esihlalweni sobukhosi. Wayephethe umqulu wencwadi yayineyimpawu eziyisikhombisa. Lithi kwaswelakala ozovula le ncwadi. Wafunwa ezulwini wangatholwa. Wafunwa emhlabeni wangatholakala. Kuthiwa yasithi ezinye zeyidalwa inqobile ingonyama kamndeni kaJuda. Owayesifile usiyaphila. Uyena onamandla ovula le ncwadi. Ukuthini lencwadi ngoba yini into enzeka emhlabeni eba yisurprise ningixolele ngizoyixoxa indaba lithi iBhayibheli lapho isihloko iwudlu livula izimpawu eziyisithupha zokuqala mayivula lithi ngabona ihashe elimhlophe uma iBhayibheli likhuluma ngehashe lisuke likhuluma ngempi kufana noma malikhuluma ngowesifazane lisuke likhuluma ngebandla uzathi uPawulu ukuba buya ngami ngabe ngiyanendisela kumyeni lungumakoti ongenambimbi kusho ukuthi ukhuluma nobanebandla so la lithi-ke iBhayibheli lo uJohane into ayibona ezulwini uma livula lolu phawu kwabonakala ihashe elimhlophe owayegibele lona wayephethe umtsalo engonqobayo ezokunqoba futhi wayenqoba wayenza into endi esazoyenza futhi wanqoba into engakayiqali